It's the night you'll never forget in your life. Au besoin de repire dans le corps.
Uyazi, khona ndingayiqondi. Kunyaka zizinto, iminyaka iyayivulekela iyayivalekela. Mangithi ngiya esibukweni ngiyoyibuka, angiyiboni.
Usuwenze izimali. Akubona.